Daɗin zama ji ta baki, da farin ciki ya yi wasu waki. Tanko ne ya yi kamun wata sunsuwa fara, bayya mace a dan firji da zuciya. Wai yaushe zaki dawo? Wai yaushe zaki dawo? Wai yaushe zaki dawo? Shi kama shi ragama, in ka samu yau